GP Moore Foundation, Ivory Tree, Game Lodge, and BBK CPA present Soccer and Netball Expo.
Gentlemen, welcome to this special day. Could you kindly just introduce yourself and tell us how are you participating in this event?
Good afternoon. Let me start, by saying happy National Youth Day to all the people that we have here that have graced this event. We are happy to be here. My name is Tafa Manyoa, the general manager for Ivory Tree Game Lodge, representing African Ivory Holdings. I've got my friend out here who will just introduce himself.
My name is Tunga Manjogoto. I'm the deputy general manager / FNB manager at Ivory Tree. We're here to support the youth on this special day. We hope they have a lovely time here. Thank you.
Great.
Yeah, this is quite an exciting day for us. We are partners with Bakatlabaga Fela BBK in this tournament with the youth that are enjoying this nice, special, sunny day that we have. We have decided to just find creative, sustainable ways of engaging the youth in the community so that we just bring, a good spirit of togetherness. And this day marks the beginning of many wonderful similar tournaments that we'll be doing in partnership with the community. So we are happy to be out here. It's such a privilege for us. This is not going to be the last, but many more events that we will be sponsoring as well. And coming out here today, we have brought some refreshments, we have brought some food that, the youth that are participating in this sporting event will be enjoying today. Thank you so much. We really appreciate, and it's such a privilege for us to be here.
Great role that you play, gentlemen. Once more, is this a once-off, like you indicated something, or what's the future regarding this special event?
Look, this is actually the foundational phase. This is the beginning of many more tournaments. There's quite a lot of engagements that we are doing with the youth. As they say, even at a leadership level, these are the future leaders of tomorrow.
Oh, great.
So we are here to try, create a good, sustainable future. Right. We are all here, starting with the sporting events, but there is many more initiatives that we are partnering with BBK. Be it creating employment opportunities, be it creating some sustainable projects, because what we are trying to build is for the youth of today to be able to master the business side of things, to be able to be kept, busier in the same breath that helps us to fight, the pandemic that we face today, which is drug abuse and everything. So if we take them out of their homes and they spend more time out here, we are keeping them active, we are keeping them engaged, they would not be idle and end up committing crime and all the other illicit activities in the community, especially drug abuse. So there's many more ventures that we will be engaging in the future.
Gentlemen, thank you so much. I surely take my hat off for you. There's nothing important as taking care of our youth, because they are the future of these villages. So please kindly take it up, continue doing the good job that you're doing.
We will certainly. Let me also take the opportunity to thank our partners, BBK, we've got Sepiso, we've got our Sophie, and also just to also thank the directors of African Ivory Holdings who have given us the blessings to come out with all the resources possible to make this tournament successful. Thank you so much.
Thank you so much, gentlemen.
Oh, good.
Thank you so much. Corapin, ke mo go ba go bitsang ka temoro ra ke. a kumpolele gore gore o bone captain yana lona letswa mo sectioneng efeng ya bakgatlha ba kgapela mo moruleng le letlapa le simolotsa kae diikutlwa yang gompieno go diragalang ka jeko sentlentle.
Okay, nna ke le kagiso nka rebile modiseba ebile ba bantsi ba mpitsa kwa tapini and then re tswara le ko segakwaneng ko 31 re simolotse re le ko gona kwa segakwaneng kwana re tsere ke coachara rona re mmitsa makwera and then like gape re na le bo coachara tse dintsi rona gape leng Victor Selebi le mme o mong fa lebala le Lerato Kwaki and then like maikutlo a ka ka jeko like re thabile ebile re motho ebile like re le batho ba e leng gona re rata bolo too much re batho re bona like le rona like motsana like re o representa mo bolong ya ka jeko ena. So, select a bologna, Kilomunya, Kilomunya, since I get some Galabu and the tail, Kilomunya, Tatalho, Gistadile, Kotamaga, William Boys, William Boys, Retala Gavala Harule, Retomoras Rabane, Game Agaju, Harataga, Kaditalohan. Re tlile ka tlhaloganyo le pe gore re win game itse
Thank you. malapa. Merkin. Tiwa eba fa man. Arien, king sapo.
Are you ready, Jose? Province ya Rona ya North West, the smallest one, khasi khola dina ofe rena le tsamego ya netball e le gore le ona etle di bua jalo ke the foundation emo no ntse le ona le mongwe gore re ka bona re tsa karolo mo di tournament eng ka dikolpedi tse di farologaneng bona ke nyara ya Afrika borwa kana mo continenteng ya Afrika
ura rale le bogisa go ntse bana ba rona mo strateng yana segolo se tonna jamo sa tsila ka jeko le special mo bana ba rona mo morafeng wa rona ke tsa gore ga ga se ka jeko fela se tlo tswalla pele mme re ne le bokamoso jo bo pupuma mo motseng ya rona
ke ya go le boga gabo re ne re bua jalo le ba di dira le bona gore se ya nna khanya June 16 fela go mre re ne fa tsere tla ka le nane la gore gongwe go di tsepedi go a go di le tharo na bo dira engwe fela fela jalo fitlhela re fitlhela se rona re akanyang gore se ka re tswala mosola rotlhe re le morafe
GP Moff a modimo a tshego patse
kana
thanks so much
melamba tuli ke nna pule le aba ke tswa go se ga bone mara ke tsamekela team ya Women United as lo lona le bona ka khala obviously ke ni re to nna ga ke bone next mo team ya re to tla le yona ene ke tsepisa di goals e ithutse di tswa mona
le simotse le ntlapa le simotse le
tlapa na ke sho re simotse le because
yeah why fitle
eh kai fitle
yeah eh ya mari litima go le kana ka for event ya ka jeko le sponsorship le itumetse gore at least ba le simo di trate ba nna ba
itse eh re itumetse thata cause go batho ba leng gore ba dirisa di drugs di ba khona gore ba ba ntse mo dilong tse
yes yeah
mathata mantsi
go
le yone khona gore ba keep it busy
so wa sho sho ka jeko la ba thatla mole
sho 300%
all the best
yeah
shap shap basically le simotse le nko kae o bona yang gore yo fela le yang mi aga jeko
kar resimotse re dala le ke masters ke
okay
then game today you wanna win over 4.5
over 4.5
yeah ga dikulu ja over 4.5
okay tsara fele
ba tlhoga gape ba pele re ba batla mafa
tsenya lo toga posta pa tsela sa brule pa tsa ba ba go bela kwa pele ba ba tla bela go ba fa o le gore fa go botse go tsoka ba rago ga e go tsoka ke tsela mo tsela go tsoka ba se go bo bona ba tsa ba ka ba le ke lo go se tsiga go go a mo se le go tsoka tsela tsa bana sina te e kante ba tsa ba ka botlale ba tsa ba le tsara bo khle nyao o shafol re bo re pula ba re tloga re ga re tloga jalo o tsela lo toga go bra go pantata ba ba ta patla ga bo khle nyao ile le mafa ra ka be ba khle le motsa migre ba kwa kwa le sa migre tsa ba ba kwa kwa a ka be ba go pe ga pe ba pe nyela bala e ka nte mo khutso nyana ba fika ba fetse sa jalo ga pe go le tebezo ra ro re bala kwa pele na ro ba tla bela ga mana ona tshoko na ro ba tla siya sebe Maputa Aroba tama gape go pula toko ba go tsaka pe go ka tene ngwa bone ke to so go risa kante thata te go ba thubile bo pere ba le ke diso aroba ba khone nyao ba go tla phatsa kante aroba re kante mo khone aroba e fetesa aroba tama go pula toko te ke go le tse ka tsone thata bo go ba tla phatsa aroba tsa ba romela aroba re ga bo go kante Kata clash batse ga lo togo togo merago ene le totada re bona fetse go merago go tsare o gana nganya ba nyana go merago petso thulo ga peka tlhogo re bona mwana wa tshonya shafo ba mamo ga yana kholeo ba re ba tsa ba rumela re bona chema ba tsa kholeo ba nna tsa mo pejana ba ga ba botse go chema ba ba khaba ga nna pejana ba ba gana re bona shafo re bona pune re bona shafo na ba leven o le go ba tapa ka pole re ba tapa go ba khadiso aba re tlo go ba tapa go le sma ada re bona les le go ba tapa re tlo le re khadiso aba re fete fetsa kwa pele tsenya lo to go mo rago pa le bella ba tonda o tra ile le mamfa Barbare Shafol kene yango khorenye um kapteni Fore Shafola bata ba romela abita ko te ko khorimo Le goal kick Elle
était il a coupé le
Ora te lo fa ke tini Ora te lo les Ata khore Ora o bata ko ba fa Ona le go bata patha Le le kapeso Ora ba ba ko lo ka mo penyer bal penaloto KBB bitse go ho maputa wa re tlo ga fetola lewa go ya go taboga ba ka pela thoko ke chema a pele tsene se bona somere bongwe a re bona chema o ba re wa tsa wa koba ga go tsiya se bene ba re re a ba ba tlo go bua se ga bone le fetse ya re yang go es ka tlo go penalty 5-4 re mo go re tsene ke le fela strapa bona go nya se muso ya go tla go la ke ba go re o kwa bona thoko ditike amo o bo tsango mara go go maputa putla o ba tlhapa go re kebizo kebizo o le go ba tlhapa ka pele pala ba tsa wena tsa go nna lo e fete sa go tlhapa go tlhale ba ya go tlhasa le ba re tlo a go na CPC a le mo re mo kwa ke bona mabe kana CR7 ke tlo tsala go go tontata ba mo tsapa go CR7 o le go ka phatha tsenya lo to e ka tso mo tsapa go le sma ada ba re bona le sma go le nyo o le go ka phatha le tsenya lo to ka tontata CR7 ba tlo le nolo o ba ba tsara ba romela ba re bona go fuka tshoko ba re bona go go amo a mo ba ba go go chema ba tsaka go re yo
e bana stijo wa
Ora tala sba araba tla bawa. Ora mo khonolo. Ora ba tsa fetse tsa kwa pele. Ora ba tla lebella ga bamfa. O ya go siama jalo. Ora ba tla go di shime. Ora go batla patla shebe bo khole eo. Ora ba re shebe. Ora ba go tsa jalo go di kebiso. Kebiso ba tla go tlo bona go. Go tlo go ka tla ga pe. Ora ba tla ga shime. Ora ba re shebe le go batla patla. Ora ba ro bela. Ora ro bela jalo. Ne ba tla go khonolo. O e fetse tsa go tlhale go bola mathoko. Ora ba tla ga pe fa. E ba tsere to ne re le chama. Ora ba mo khole chama. Ora ba re kure. Ora ba tla chama. Ba chama ora le mahivi le go bata fata ba ba fete ba tsena lotto to le fere go chama go se ba ka tlo go ba mfa ba ka ba tlo go mo rago ga tlo go tlo data a ba go go khole ba ya go ba jalo go re le te ndo re ba ka ba ba ndo go ya go tlo mo ra tsena nabe
tlo ga pega tlo go khole go ba tlo re la tsapa tsere sa borle Come on! United.